kuzobona buramatari yamwatse igituri yamwatse ku itongo ryiwe kugira ngo amutunganyirize nabaranza akandike agashire harya nzokwitaba nibampamagara ndi hano nzokwitaba ni ukugira ngo ndababwire yuko tudobo cyangwa utubido tw'amazi tudusharizo mukarabe n'agasabune mukarabe kenshi kuko nimwakora ku kintu cyakozwe ko mubifise mwakarabye neza mwakarabye kenshi ntimuzofatwa nimwaramukanya n'uwifise mwasamaye ntimuzofatwa ariko rero aha nabivuze kuramukanya mureke guhana iminwe muhana amahoro none sibyo abarundi turabimenyereye guhana amahoro muhana amahoro gusa abahoberana nabo muri muraretse leta izobabwira nihagera guhoberana bazobabwira bati icyiza cyagiye twagitaye hanze y'igihugu aha mu ntara nibyo cyarashitse harigeze kurwara abantu nibo leta yafata umugambi wo guturungikira ibikoresho turapima abantu ikivunga 240 muri abo 140 nibuka neza umengo haratoyemo 14 ariko ubu bose barashize mbere n'uwo bari baherutse kwitora ku musasa aho umuntu avuye mu Rwanda bari bamujyanye Bujumbura ariko nawe baramenyesheje ko yatoye imitende nta ngorane yibereye mu rugo ari ku magara y'abantu nicyo kibazo tumazemo iminsi si Burundi gusa n'abakungu mugabo ibyo rero tumaze kubona amagara meza twijukira kurwanya umwimbu anadukiriye urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi murazi yuko abanyengozi 99% kwijyana dutunzwe no kurima no korora fasha ifumbire imigambi idufasha kuronka imbuto zirobanuye imigambi idufasha kuronka ibikoresho tukaba mu ntara ya Ngozi muri iryo kigiheze twarashoboye kurima imyonga yose tukaba twizigiye gusoroma mu gihe ikirere kizoba kibandanije kimera neza kugira ngo dufatwe n'inzara ndashima rero ukuntu mubise akangukanye n'icyubahiro mukaba mwarashoboye kurima imyonga yose iri mu ntara ya Ngozi ngira ngo no muri gashikanwa mutantere izindi ko bibabwira ko hari umwoga utarimye ari uwo mutarimye agomba rero ndabamenyeshe ko hari ubundi mugambi dusaba ko mwokwitabira umugambi wo gushyira imirima hamwe tukarima ibiterwa bimwe mu bice bimwe by'intara bene bya komine ko tuzoba tubonye aho hantu ari byo bihamera bikaba bimera neza aho hantu ni nacyo gituma ubushyikiranganji uburimyi n'ubworozi ubicishije mu mugambi witwa Prodefi yaratwemereye ko abazoba bagiye hamwe bakarimira rimwe imirima minini minini y'akarorero bazoduhereza imbuto bakaduhereza n'ifumbire bo bahereranye barime bimwe barimire igihe kimwe kubagara abazobagarire rimwe no kwimbura abazimbure rimwe niko kugwiza umwimbu kuko izo mbuto zizoba zirobanuye kandi n'ibiterwa bizokurikiranwa n'ababimenyereye babinzi cyane aribo bigisha b'indimo bazoba batanzwe na leta kanya kuko abarundi baramenyereye kubanya mu igenda ko wumvise kuri buri bire hamwe n'umuntu waba wiyumvira ko ibyawe bitagutwarwa uzisoroma ibyawe uko mwabisezeranye nawe mwafatanyije kuyima nibavuga ko hari n'ibyo kuyangare aho mubibika bizongenda nibavuga ko hari n'ibyo muhira muzonjyana ibyo nyine kugira ngo dushobore no kurwanya inzara dushobore no gucungerera hamwe umwimbo wacu muzi yihutira muri iyi minsi isaba twebwe benegihugu kuba maso yayo mu bijyanye no kurwanya igiturire no kunyuruza umutungo wa leta burya ako karanda kameze nk'aya coronavirus twamye tuvuga buri gihugu cyacu ntigishobora gutera imbere tutarwanyije ba kaboko tutarwanyije n'abo bantu bose usanga imbere y'uko agutunganyiriza wowe mwene gihugu abanza kugusaba amafaranga cyangwa agagusaba ko umukatira igipande cy'itungo ni nacyo gituma rero nyacyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye yavuze ati yewe bene gihugu ndabahaye agasanduku ku ikomini ako gasanduku uzobona hari umuyobozi ariko aramugirira nabi amwaga igiturire amukura mu kazi ku bintu bidafututse canke ariko arakora ayandi mabi atuma igihugu kitagenda neza azokwandike ikete arishyire muri kano gasanduku ariko nagomba ndababwire hariho bakatamanikirwa mu kubeshya ibyo rero ntibyemewe ibyo ntibyemewe kuko niwamara kwandika widoga ibyagushikiye uzoshyira ko umwidondoro wawe nawe bazogusanga ufise agatelefone uzogashyira ko kugira ngo nibaza kurugurura bamaze gushika mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu akabisoma azobabwira ati genda mumenyurize uyu muntu mumwumvirize ku buryo buranguye hanyuma mubitahe mu gahanga uyu muntu yaguzwe uzobona buramatari yamwatse igiturire yamwatse ku itongo ryiwe kugira ngo amutunganyirize nawe araza akandike agashyire harya nzokwitaba nibampamagara ndi hano nzokwitaba ni ukugira ngo ndababwire yuko atacyo mwimiriwe kuvuga mu gihe muzaba murakitagenda neza na buramatari niyo abakozi neza muzomuvuge murabizi muzomuvuge sibiteguye kubahemukira ariko rero nzobatunganyirize